plan on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, oh, oh. Ijaba. Talk of my business is Sinto. Nazo zonke ijaba zabasha. Ijaba.
Yes, sesiphinde sabuya futhi la sikwi sex indaba. Sikhuluma khona about izinto ezibalekile. Abaningi dog baye becabanga ukuthi siyadlala or we make fun of ama problems akhona. But we appreciate even those afika through personal experiences and feedback and testimonies. How izinto sezenzekile. You would notice ukuthi on the show we even have voice notes of people besinike feedback having tried lezi ndoba advice
kusona. Yes, kubalekile ngoba sometimes nento wena inkinga yakho khona osabayo ukukhuluma. And the minute when usukhulumile, you have now saved a life.
Nazoke. Now, intimacy, making love without penetration. Some say it's mission impossible, and some say ukuthi into engeke yenzeke leyo. What if your woman is kuleso sikhathi senyanga, but you are fisa ukuthi abe seduze kwakho? Or your man, for medical reason or anything, akakwazi ukuthi angapenetrator? Does that mean ukuthi sekuzoba cold in that relationship? Definitely not.
No.
Using untombzodwa, a woman can reach orgasm, as Dokotela, you always say, ukuthi a woman, unlike us men, anga reach orgasm ngendlela eyiningi futhi more than once.
Mm-hmm.
Okay. Is it possible ukuthi ngempela umuntu angachama or angachamiswa using izinto ze-oral?
Oral umlomo.
Yes.
Kakhulu. Khumbula mthiyani ukuthi umlomo represents a warmth. Ukushisa. Umlomo represents ukuba manzi.
Okay.
You know, but also umlomo allows you ukuthi ungayibumba lento yenze noma yini
odingithi
ungayibumba uyenze noma yini odingithi yenze. For instance, if kukuthi umuntu wesilisa, now imbobo le akumele ukuthi angene kuyona is exactly the size of ipi plug. So oral sex then means ukuthi exactly lo muntu is having sex nento that is as tight as can be ngoba so ubumbile umlomo manje to fit exactly nipi plug.
Oh, mhlambe ke that's why isiZulwini khona le ligama lesibumbu, maybe lisukela lapho
lesibumbu. Who knows?
Because ngesikhathi usaqala usathi umlomo represents, bengicane uzothi umlomo represents the other mouth ecashile. Growing up we were told ukuthi when umuntu esifazana enama lips are thick sekusho ukuthi nalomunye umlomo unjalo.
No, that can't be true.
It can't be.
You know, otherwise abelunga ngabe babhemile.
Oh, all right. Well, the same. Nokuthi you have big hands and feet kusho ukuthi akubi njalo.
Exactly.
All right. Ngabe abelunga babhemile. Okay, ngiyakuzwa. All right. So, we open line ke sike sakhuluma ngendaba yokuthi mangabe sikhuluma nge-oral sex kuzokwenzeka ini nani nani. Nakhona if not done properly, ingenza ukuthi lowo muntu angayifuni. I'll take example, doc. The first time I did a hot stone massage.
Oh, but the first time you did oral sex, yeah?
Or maybe I'm getting there, but first, asqalim.
Okay.
Because kati geza I hot stone massage for the first time. Angibanga ne good experience because la maje ashisa kakhulu.
Okay.
Angisayifuni even today. Nakhona ke lapho if kukuthi umuntu ekblowe the first time, eish, waqinisa isandla or wenza izinto ngendlela okungeyona. Ngathola ukuthi that's the reason. Again, abe too hard kubhontshisi. Kungenza lokho. Take us through briefly the do's and don'ts. Sikhona nje kubantu besilisa because ifocus ihlala kubantu besifazana to bontshisi wenze njani. So how do you blow a man?
Look, mhlawumbe angiye kuloku kadukusho. For umuntu wesilisa, I don't think ukuthi there's a blow job a wrong. You know, as long as you don't do the things association manje, you don't do them. But kumuntu wesilisa, just a blow job as noma yini ayikho e wrong. But kumuntu wesifazane ikhona e wrong. Because ubhontshisi being very sensitive, wawuthinta ngendlela e wrong nendlela ezomenza ukuthi afile sensitive. Any build up osuyenzile up until that time sulahlile, you know, and in fact akasafuni lutho ngoba sokubhlungu usudubile ubhontshise. So it's very important to know when to touch and how to touch.
Okay.
Not to suck, to lick, yabona into enjalo. Now kumuntu wesilisa I would say the don'ts is to be careful of amazinyo. Because amazinyo can be a izinyo libukhona kanti into ayifunayo yena, you know, ukuthamba kwamalebe, you know, ukushisa, ukushiblika, uyabona izilezo zinto lezo ezimenza afile ukuthi kumnandi.
But also moya owom,
uyabona. But also nakhona kumuntu wesilisa if uzodlala kubafana bakhe amasendeni akhe, be very careful ngoba they are very sensitive. Gwawona, if kukuthi you touch them roughly and you touch them wrong,
yeah,
that also can be a huge off-putter.
Oh, okay. On this show, we've had people about the angaze ngimenze umuntu wesifazane ngomlomo. So bacabanga ukuthi the vagina injeya uvela ufaka ulimi nje phakathi akupha ama nerves lapha ya kumuntu wesifazane.
Look, futhi mthiyane, we always have to make sure ukuthi awuvela uye khona nje ngathi yo deep inkomo. Uyabona?
Ngathi yo deep inkomo
enkomeni, you know. But uqala everywhere else. You know, umkhisi umuntu ngoba ngesikhathi wenze njalo uzama ukumtshela ukuthi ne hey ngiyalapha ya umthetho wami, but also priming them ukuthi abe sensitized ukuthi that's where you are going. Umkhisi everywhere, even if sufika lapha emathangeni akhe ngaphakathi emathange umkhisi kwisibumbu, umkhisi isibumbu ngesikhathi ufika lapho uvula amalebe lawo, you know, ngesikhathi uqabe suyangena lapho in that area. Now very important, even if usufika kubhuntshisi, ungavile uqale kwi-tip yakho ubhuntshisi, but it's very sensitive ekuklasi engakakhukhumali engakavukelwa ubhontshisi. Mqale from the back, umthinte lapho softly, don't suck, nothing hard, something very soft kuleyo ndawo kubhontshisi. You don't even have to ukuthi uzumfaka ulimi, you know, lapha ngaphambili ngoba ubhontshisi okuyena nama nerves wonke la wadingayo, much more than i vagina. By the time ufika ku vagina, the outside of the vagina ayinawo ama nerves as much as the inside. So uzothi uyadlala wena on the outside, izothi vagina ncane uye ngaphakathi kunokuthi ube ngaphandle. So rather stay with ubhontshisi, stick around that area so that is the area okuyiyona enama nerves more nazomenza ukuthi ekwazi ukufika kuleyo ndawo.
Right. Ukhuluma indaba yokuthi ubhontshisi unama nerves and sensitive, the same with amasende as well. If kukuthi umuntu uzoqinisa isandla noma be rough kuwona, even indoki ngawo.
Yes, absolutely.
Yeah.
Because kuleso sikhathi usethukile and use kule stage sokuthi ufuna ukudefenda ukuthi engabusawi, you know, engasabuza ubuhlungu. Rather than ukuthi enjoy.
I enjoy. Siyabona ama comments, please keep them coming. And well, excuse the pun. If ukuthi now you have a question of uyiphendula la kula ma comments, please go ahead. Siyawafunda and siyawabona as well. Right. Unavigator uthi iyakhotha kodwa kuya ngokuthi umuntu clean kangakanani. Okay, that's true, right?
Cleanliness is very important.
Yes, and then Klimba writes, kumele wesilisa agxile kakhulu kubhini kumama, kanti owesifazane kumele agxile kakhulu kulomsipha ophambili epipini, but below it, ukhothana is the new it, bantu benkosi.
New it.
Yeah, umlaleli wethu omkhulu.
You must eat, eat.
Yes, yes. All right, Sbu, women on top is the one that shows ukuthi usisi uthanda kwisiphi sport, so you must focus while she's on top, ukuze umuve. Kungabi ukuthi uthola wena usosijabulisa wena bese ke uyanqo. Oh, okay. So if in control,
yes,
bona lapho ukuthi
uthanda. But again, it's a relationship, it's a give and take, you know. Nawe wenza into lo munye ayithandayo, but nawe kumnandi ukubona umuntu omthandayo enjoya. So when lo muntu omthandayo umbona ukuthi enjoya, nawe that thing makes you enjoy.
Yeah. All right. Mangabudinga ke i full show yonke njengoba kade injalo, I'm inviting you ukuthi uye kwi-app Gagasi FM and search for Indaba, uzoyithola i-podcast yakhona. Dokotela, siyabonga kakhulu. I think what we picked up ukuthi abantu ba-sensitive than nanendaba leyo ukuthi ube clean wena kuqala.
Very important.
Siyayivala-ke conversation. Siyabonga. Thank you, Doc.
Always isithandwa zethu. Catch you on Thursday at 7 o'clock.
Indaba. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba, talking my business is sinto. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.